Ki ngā take whare I ai nei, kei te kimi huarahi hou te iwi Māori e whai whare ai ngā whānau Māori. I etahi wā he teitei rawa te utu he uaua rawa hoki ngā whakaritenga mo te whakatū whare hou. Nā reira kuatahuri tētahi whānau o Hokianga ki te whakatū whare kōpai. E rua te kau manotāra te utu. A nei rā a Harata Brown.
He whare porohita ko hanga ki te raima.
So this is the compass arm because it guides the bricks around.
Kia kore ai e pūhia e te hau.
I whakatū tōku tuakana he whare puni mōna, kamatū mō tōna hoa. E rangi nā te kaha pupuhi o ngā hau ki runga nei I takahuri te whare.
Yeah, so these bricks here are made out of cement and foam.
So once we finish this project, we're probably looking at $20,000 total cost for two bedrooms, a spare room and a lounge. And the other thing is whānau can build it themselves. So I mean, it's my brother and I that are building the whare.
Hei tā tētahi o ngā kaihanga he rautaki pēa tēnei, e māma ai te whakatū whare mo etahi atu whānau Māori.
Ki te hunuku atu mātou ki Tāmaki, ki Wāhi, ki atu, nui rawa te utu, kia hoko whare ki reira.
So for us, we were fortunate enough to have a bit of savings up our sleeve. And then when people see us building, they'll come up and visit us. And you can see that they don't even have the initial finances just to try and start up.
Ko tā te tahua he tata ki te whāpiri ona tāra ka tuku ki te hanga whare hou. Tērā hoki te 350 miriona ki te whakawhanake wāhi e whai whare ai te tangata. 50 miriona ka tuku ki ngā ratonga papori mō ngā whare reti. A kotahi piri ona ka whakapaua ki te whakatū whare ka wanatanga.
So for one of us, our goals is to be able to get council approval on at least one of these buildings. So then it's encouraging for other whānau to maybe be able to access the KiwiSaver.
Ai, he pākainga, tēnei.
Hākua horekau he tautoko a pūtea I te kāwanatanga e kawe nei ngā mahi a te whānau, hei whakakāinga I ngā uri whakatupu. Harata Brown, Te Karire.